bendinibonise amagama izolo besithe ukuqakeka
ukuqakeka
mamela ke uzawubona ke ngento lanto sihlambo yenza leni thatha ntoni hayi leni thatha ntoni
yes
masenzeni masiboneni xa leni thatha hayi leni thatha mamela ke ukuqakeka xa umntu exakekile ulele very good yes niyaqhala xa umntu exakekile nezinto ezininzi uthi aphathele 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 okay xa umntu exakekile uhlele esitulweni
No.
Oh, very good. Oh, abantwana bam. Masiyeni kule yesibini ke ngoku. Masiyeni kume ushini. Sokupapasha.
Sokupapasha.
Bese kuthini upapasha? Bendiphethe inatika. Ndiphatha iphepha. Anaphepha ngoku. Bendiphethe iphepha. Ne? Kuthini upapasha?
Xelela abahlali kuzobakho imithingi.
Umnikhulu uthi bebexelela abahlali ukuba kuzawubakho imithingi okanye imbhiyozo.
Kubhiyoza.
Umbhiyozo. Okay, good. Mamela ke. Amehlo onke kum asekhulu onke amehlo. Xa umntu epapasha uva ilizwi elikhwazayo. Yeyiphi? Yeyiphi? Xa umntu epapasha uva ilizwi elikhwazayo. Liyakhwaza eli lizwi, alisebenzi. Ewe kaloku, kukho abantu abajongise ezantsi kodwa ithi. Ewe, umntu xa kupapashwa. Yes. Siqhumaqhuma. Okay. Xa umntu epapasha, bonke abantu bayeva. Phezulu okanye ezantsi?
Phezulu.
Yenza ndibone. Okay. Xa upapasha usebenzela umhlobo wakho. Hayi, thina bathana babengenzi. Okay. Ukubhiyoza. Besithe kuthini ubhiyoza? Ukubhiyoza.
Uthetha kakhulu okanye kukho imithingi.
Xa ubhiyoza? Bantwana ukhumbule?
Uthetha ngento engathi impompo.
Not upapasha. Ukubhiyoza kanalo kaloku. Ukubhiyoza. Abantwana babefuna ukubhiyoza. Itsho incwadi. Ukuthini?
Bafuna uba happy.
Wasikhumshela ke sana kamandi wathi bafuna uba happy. Kodwa ke uyayazi kuba kaloku ubhiyoza xa ufuna uvuyisana nemntu okanye ufuna uvuye niyazi niba niza kuba mandi kube mandi nenze i.
Uxelela abantu
kupapasha ke kodwa onke. Okay, zintle buyela zintle sulala ungatyi unantsika. Okay, masijongeni ke.